Ni mombasa tamara. Tupia ni makoti ya moran, eh? Ah! Wasi. Sinjali, baby. Shikilia.